Hey, na yo ke lenza vele sitele namhla. Dibonga Sido School. Zakhona usuka ka Prince vele bantfu. La talelwe khona. Watalelwa la sibhedlele Nazareth. Wasiyeka Prince vele bantfu. Ka Prince vele bantfu kuba siwa utalwa ngemeli sibandze. Wase utalwa ngisindane msibi. Wase wenza ka Shabangu. Seyisukile Sido School. Nayo vele ngicala ngicala. Sesiphoyi. Sishokuthini Sido School. Sido School ungadlali ngemaSwati. Siyabukusana. Make bengenzi. Wayeke ni sex. Angathi wayekele nani.
Kulumsindo.